This is because of your good work. Congrats.
Tuikie kuwa ndo makaa kwata promotion yende ukwata. Na kwe ngumonia.
Sisi ano kukukilia.
Pindia.
Chani chake nikimejugita umanyi wambesa kanami. Kukukitia Nunu anena siyama ida siti ya wakelele.